Madume ke a dumedisa lena le botse lena ke la morana Jesu ke re dumelang and welcome ka ra mo khadi channel mo re lo ithuta ngona yo batamela nthle batho mo dimo ditaba jona ke tshedinchi batsakeng tshajika tshaji re a ithuta go me re ithuti fela re bulega mahlo go bana ye ke nako ya modimo ke nako ya dinnete di tjola nyanyeng mo ilong re se tshaba sa modimo go ba bana ba modimo ba bulega mahlo mme ba kgona go bona lo gona go tshea dikgetho tsa maleba ke nako ya morena Jesu ke nako ya modimo morena Jesu watla itukishenghle nako e santjana e le gona mamohlale re tlokwa ka motswadi kuo go ba monna kuo wa interviewa mo ka ditaba tsa Illuminate gore na ga botsebotse Illuminate ke eng go me o ihlalosha ka botlalo go yala ka mogwena etse bang ka gona go bane o ile a recruitiwa ke di cousin tsa gagwe gore a joinele Illuminate e go me wa ihlalosha gore na ke eng go kopane dinga dinaga dife marena afe batho ba ba fe ba merabe mo ba ileng ba kopana ba kopanya di spirit tse mo ileng gore ba ile ba thoma go yema ka lentswe le le tela go yema kgahlanong le modimo go ba lona mmusho wa modimo mme re tlo kwa gore na yena o experience tse eng letong le o ile a bona eng ga na recruitwa ke di cousin tsa gagwe gomme o tlhalosa le gore le Gogo Mawena le yena ko mongwe wa maloko ao gomme le ba bangwe ba bantšhintšhi ba dipolotiki ba etapele ba dipolotiki le tsona di-celebrity tse e leng gore di šetse morago go ba ra di rata re di šetse morago gomme ke maloko a lefapha le la Illuminate batamela kgauso o tlo kwa gore Illuminate ke eng ga e le gore ga o tsebe gore na ke eng Illuminate gona e bereka jwang gobane o tlhalosa le gore le mmušo wa rena ebile o e amogetse ka re ga South Africa mo e leng gore e na le dikereke tsa yona mo e leng gore e ya operator like now a re tlo kwang ditaba ka botlalo ge o le yo moswa le o amogetse ka nnete ka ramoga di-channel mo re tlo ithutang gona gobane le ke le gae la thuto nna ke le bitsa jalo gobane ke mo mahlo a bulegang gona e ba karolo ka go subscribe gore ge ditaba tse di tsena le wena di seke tsa go feta gomme le maikutlo a gago ka comment section a wartoa re a leboga le wena supporta lenaneo le ditangi le ditebogo ke tseo a re thetse be re kwa ditaba tse ga mmogo
allright dikonyeke no tata osele esuku kujoina i-Illuminate Illuminate ke andikwazi uba ngaba ndingathi yintoni ngokwesinto kodwa ke sizawukhe sive kuyo uba ngaba yintoni Illuminate utata ke sesuko joina Illuminate siye saqonda ukuthi masikhe size sizomvisithela apha enyanga sikhe sive kuyo uba ngaba kahle kahle umcimbi we-Illuminate yintoni kambe utata ngokube sincokola naye phangoba sincokole naye uye wabona istory besike sasipublisha sasegugulethu sabantwana ukuthiwa bajoine Illuminate kukho nomzali ke apho athetha khona ngomcimbi we-Illuminate abantu ke bebephikisa kwi-comment besithi hayi ayikho loo nto leyo inoba bebetshayela abo bantwana abo utata ke uye wanomdla uba ngaba ancokole nathi malungana nomcimbi we-Illuminate uba ngaba yintoni kahle kahle tata silapha ngoku enyanga apho uhlala khona uthi tata sele usuka ukujoina Illuminate sizawukhe sifuna uqala uva kuba ngaba utata ngubani ujoine njani kwi-Illuminate iyintoni Illuminate ngoba apha esintwini into edibenise ne-Illuminate phakathi siyazela kulamazwe angaphaya kanti apha esintwini asiyazi bangaba yintoni into edibene nobugqwirha okanye yintoni na into edibene ne-satanism mhlawumbi ke apho ke izawunikisa umdla ebantwini okanye mhlawumbi ulwazi oluphangaleleyo ya okokuqala utata ngubani
ngubhayi mkhetsho ngumvundla ngumsuthi nyuka umnyaba ecansizeba lo ngumkhumbini nameva mhlophe ikhalise ebhlofaneni e-Rocklands ndilapha ilindele mawuma wapho khona ndihlala khona bengifuna ukucacisela kakuhle ukuthi andizange ndajoyiniswa ngothiko loshe and kufuneke ngoku siyazi ukuthi ngokuthi i-South Africa ugovernment urhulumente wavumela i-Satanism Church ukuthi mayi-exist ukuthi mayibe khona so ke icabeka Satan ikhona be-South Africa khona be-Cape Town ikhona be-Century City into yokuba ukuthi ndizibone ukuthi zandi almost like ndi-Illuminate member yayifamily yam yandijoinisayo dafigula zizinto ezithetha ezindlebeni zam
imake before siqhube singene ebanzi okanye nzulu kwistory sakho ndifuna qale sicacisele ucacisele abantu bangaba yintoni Illuminate ngokwesintu iyaqonda ya
Illuminati bobugqirha obupheleleyo bonke ubugqirha behlabathi ebudityaniswe kwigama elinye zizinto ezinziwe ngabelungu ligama lomlungu so bobugqirha base South Africa base India base China base America base Brazil so ke bonke ubugqirha obo badityaniswa benziwe igama elinye Illuminati kukulaminate ispirit sesilwanyana emzimbeni wakho ukuthi apha kuwe ngaphakathi ukuthi uphile umuntu abe sisilwanyana esithile asifihlayo njengedluzi nathi sinamadlozi mose amadlozi ingonyama i-tiger
indlovu
indlovu izinto ezinjalo so ngoku abantu beIlluminati kokuthwebula amadlozi umuntu aphile as yena ukuthi ulidlozi we ancestor so iIlluminati njalo
imake tata iIlluminati kukhona umfanekiso ndimane ndiwubona kukho imehlo kubekho isilonyana esithile esingathi sibu bokwe kakusicacisela bangaba sisilwane sisilwanyana esinjani es Illuminati okanye mhlambi uphawu lwale nathelwa le Illuminati
ibhokwe yona sikakhulu ibhokwe ngulusifa ibhokwe ingqondo yomuntu ukuthi ibhokwe ayizinzanga emhlabeni ngoba thina emhlabeni thina sizigusha okay. So ke uLucifer wa reflectwa ezulwini as ibhokwe wathunyula esogwini wafika esogwini wayi devil emhlabeni uLucifer ungusathana
okay.
So ke ngumuntu omnye aka angabantu abayithathu abasethangayo qha ilanto wakhona zi dimension ifana nokwaluka ulwimi liyaguquka ukuthi liyatshintsha injalo ke
okay.
Ibali lamu ndathwetyulwa ngendaba ye-evil eye i-evil eye limehlo apha khona ibhola yindawo apha khona i-dimension yomhlaba apha khona abantu bahlala khona yindawo ekufitshane nasenyangeni kulapho khona kukubhajwa khona ngemitshayelo ukuzibone nee-wolver rings ukuzibone izifilim zi-cypher zi-space wars zonke izifilimu zezi abasifihlanga bayazibonakalisa ukuthi thina singobani na
okay.
Into eyenzekayo ukuthi ndingene kwelicala le-Illuminati ukuthi ndazibona ndingaphakathi bathi since uba ndiligqirha ukuthi bazandijoyinisa njengokusiyazi ukuthi ugogo Mawena ukuthi naye ukuthi i-Illuminati uyayithetha lona ku-public platform
oh ku-Illuminati naye ugogo Mawena
ayinjalo ukwi-Illuminati unetatu ye-Illuminati une zonke izinto ze-Illuminati and wake wathetha kwi-social media ukuthi mna ndiyi-Illuminati
isayini yakhe inobithini yena ugogo Mawena
isayini yakhe isayini yakhe
isayini yakhe ye-Illuminati mhlawumbi
kaloku unemehlo kaloku laa nto yakhona laa pyramid
imake bawo kaloku andithi mosi kule nto ye-Illuminati zikhona ezaa signs ndandikhe ndava kuthiwa ke ne-former president yalapha eSouth Africa kuthiwa ibisithi isayini yakhe andithi
ngama so ke zizinto abona into zi-signs ezo
ndifuna uqonda qandisile ndifuna siyishiyele ndawo kagogo Mawena
yakhona
ndifuna uqonda nje isayini yakhe nje ugogo Mawena uba ithini
isayini yakhe andiyazi but ndazi ii-tattoos zakhe nezinto azithethayo kwi-social media bendikhe ndam-approacha naye kwi-social media ukuthi wena uyi-Illuminati Illuminati yabulala
qondo
yakhona so ke uveza izinto ezenzeka emangcwabeni and kungokwenza ii-rituals zasemangcwabeni ii-rituals kasathana ubugqirha abubulali ubugqirha ngaphandle kokuthi umntu uliqhele eligqirha
okay.
So ke udibanisa izinto ezininzi ezingadibaniyo so ngoku abantu abaninzi baphela engathi ba-lost and ngoku nabantu xa bebukele ii-shows ezindlini babukela nabantwana babo nabazukulwana nabatshana so ngoku bathi bacinga ukuthi abantu ngathi i-Illuminati nokubulala umntu athi mna ndiyabulala it is the right way ukuthi ancestors if someone has to die it's only God and ancestors since Africans masifuneka sikwazi ukuthi siphile ngolo hlobo ndacama kwisha
ubusatsho ke tata uye wajoyiniswa kwi Illuminati ndifuna ke usithathe usise kwibala lakho uthi wajoyiniswa tata
ndajoyiniswa zii-cousins zam bafika bathetha apha kum ngaphakathi ndihlela apha kum eback ndi clean up e back yadini ndavi voices eziphezulu phezu kwami ezi voices ngathi zi electric ziyakudukisha and then imve ngoku ndajonga phezulu ndabathi vuyani ndayi ndiyamazi lo mntu lona uba ungubana and then after all ndambuza uba hayibo yintoni na wathi bazondijoyinisa ukuthi mandibe Illuminati member ndambuza ngoku yintoni Illuminati member bathi ukuthi andinolunga bayithuko abantu omnye ngoku seyithetha ngoku athi andinolunga ukuthi mandijoyine i-Illuminati mandijoyine igwadana kulapha kona ndaqona ukuthi ndiyancincasela ngoku because ndiyayazi ngoku igwadana i-Illuminati le andiyazi so ngoku i all to find out ukuthi bandi hlukumeza ukuthi mandi join ukuthi na kanjani ukuthi mandi be member ndava I voices enhloko banixelela namagama celebrities abakulento ne politicians zelabe South Africa ukuthi kuphilwa ngelihlobo bona in terms of a new world order yabo it's not a new world order it's an old world order into yenzeke senzeke eBhayibhileni ngoku siqhathi nasikwazi ukuthi si understand because thina we are too modern so ke okay, it's about destroy ihlabathi it's about destroy Christianity it's about to destroy amasiko nesithethe so ke okay, banixelela njalo
make dad ungekaqhubeki njalo wawuna ngapi ngoku ngoku uva as voices and then I cousins zakho ezi ingaba uthi zazi kule ikuzazi ku Illuminati ngoku zik introduce kule nto zokuxela ngusiva lamazi azi
yeah
una ngapi ngoku
inoba zandina almost apa kuma 36 37 36 yeah
okay ngoku nyaka
ko 2019
yeah. Okay
so ago September it was about I remember clearly it was about to start World Cup rugby
okay
yeah ku start kwami ukuthi ndive ngoku as voices because nami sengizilungiselela since banzeni ku time of emsebenzi ukuthi mandibuyele back emsebenzini since banisebenza seasonally yeah umsebenzi wami yeah so ngoku zi cousins zami as zandijoinisayo into zasegwadana
so zikwi Illuminati
ziki Illuminati nabo
sithetha nje nazo zikwi Illuminati
zikwi Illuminati namhlanje today
ama celebrity
I know chukuthi ngama celebrity they are just normal people
kodwa batya imali
bayezenzela ngokwabo imali bafuna ukuthi bayitye ngayo imali
yebo yes ba wazive ze voices zithi joiner Illuminati kwenzeka ntona emva koko
dathi ke mina ukuthi anokwazi ukuthi ndijoyine Illuminati because Illuminati andiyazi noyazi anokwazi ujoyiniswa in terms of into ongayaziyo and ngoku nayo mosi kudala ukubona abantu baphamba naye behamba endleleni bethetha bodwa so ke ingqondo yami yafikele lapho ukuthi aba bantu abahambi bodwa there's something abasokolisa there's a source ethile ukuthi makubinjeni so ke ngoku nda kaba busy phansi naphezulu ukuthi nikwazi ukuthi ndifunde ngabo but I started hearing voices ukuthi ukuthi bona bahlale elizweni elenziwe ngo Elon Musk or Bill Gates ku satellite
ukwalelo negqirha tata
and ikwalelo negqirha
okay ubugqirha bakho buqale nini buqale ngoku usiva as voices
zani sokola kakhulu because kulapha khona zindama nifuna uncedo banibona abantu ukuthi ndimhlophe and kungoku nalomuntu ngokulona wasefamilini yam ukuthi naye ukuthi waye wanibona ngehlobo lakho anibona njengalo ukuthi ndimhlophe and then kungoku wathi ukuthi since ba uthi apha kum ukuthi amagqirha akhoyo ngoku esimanjemanje under i-Illuminati so ke I have to join i-Illuminati so ke ndizokwazi uba nemali ndibe nemoto ndibe nento ezithile ndibe zonke ezi zinto ezi
okay wayijoyiniswa tata i-Illuminati uye wangena wazibona izinto ndifuna nje singene apho kuloo nto
esikakhulu ndingene according ukuthi ngengqondo
okay
yeah i-Illuminati isecangwenyanga
okay
i-evil eye iyenziwa ngu Elon Musk as satellite has born in satellite yeah so ke i-Illuminati satellite
Okay.
And then I satellite buye as an Android house.
Okay.
Kulapha khona izo release khona zonke ze spirit. And I Satan is zine power yoku worship isoko. Njenge nathi sine power yoku worship ancestors. So njenge nathi sine power nabazali bethu nathi masine power yoku worship heaven. So ke into enjalo yayisenzeka mandulo lento leyakhona ko Nimrod. Ko zonke bonke abantu abe Egypt zonke izinto ziphina again ziyavuka ziphina ngoku ziba khona. Yeah.
So ndinomdla ke uthi wajoiniswa wangena ku Illuminati.
Andizenge ndivume Illuminati but zeniphanga phakathi befuna ukuthi mandi join zahlala almost for 5 years.
For 5 years. Ngokomzimba wakho kanye ngokwengqondo.
Ngokwengqondo
kanye ngokomoya.
Ngokwengqondo nangesifuba sami.
Ke a tshepa gore o tloga o dikwele ebile o ithutile gobane mamotlhale o tla tseba gore na Illuminati ke eng go ba e leng gore ba di tsamaile mme ba bolela ka maeto a bona le ka experience ya bona gore na Illuminati ke eng. Ke a tshepa gore go na le seo se topileng gobane ka ralenaneo le ke gore na le wena re ithute a re tlogoela re kwa tse dintšhintši ka ralenaneo le o seke wa shuta gobaneng re a ithuta a re kopana gape nakong e tlang. Shalabots.